Abrantie, Ebra Oya Baba we. Sabrei Nesese Usunya de. Time is the most precious gift God has given to us.
Sreye wiase wiye no enye wo maye no ho ensan kyerene.
Sabrei Nesese wo yire wo ho ye adwuma. Na mre bi beba. Sabre ni twa wo ho a wo bebre papa ansan na wanya. Ebreye akyade bi a esombo a Yakobon de amaye. Na wansisi obi a.
Praise the Lord.
Hallelujah.
Tonight we are so grateful to God for this opportunity to come your way once again. We're from the studios of the Church of Pentecost, Ashiaman area. And tonight's ministration dub, Time with the Area Head, is being chaired by our own Area Head, Prophet David Kankambedito. We want to welcome you, praying that you will enjoy this ministration and it'll be a blessing to all of us. Tonight, you are welcome. Yamamungi Nakwaba, Eba Church of Pentecost, Ashiaman area, studios. And then you find, yes, some of the time with the Area Head. Yen Prophet David Kankambedito, your Area Head. And on here, Kanyamia Sem. And you find, yes, yes, sir. We'll be back with my mother, Amen.
Amen. I am a
Amen.
Amen.
Wherever you are listening and watching us, we are saying may the grace and peace of God be unto you.
Amen.
Senior, last week, Yanemokasaye Efa, walking and conducting yourself like Jesus. No. And then so yet was so. See a benante na ya boy bra se yesu. Inte in ya semino if you honey woman a dikai. 1 John 2:3-6. And then no yebeka in 5 and 6, no. 1 John 2:5-6. Or say, na obi ara odi masem so no ampara onumu ene onyankopon do no ewie peye yei ene yede hunu se ye wonimu de oka se otinimu no esese onante se de ononso enante ye ha esese. It's a must.
Yes.
Ha. SSA. Onante senia. Onante. And to catch you on what you in Chinese say, Nante senia yesu nante.
Nante senia yesu nante.
Now what you chair mono? Yamaye hui. How did Jesus walk on the earth? How did he walk and conduct himself? Kwambe na yesu faso. Enante ye. Ebi anana what you chair mono. Went to me and ye. And now one share it. In TFSC, Abu Bosu Kakra, you will say, Jesus walk in truth, or Nante no cremu, where no kafo, in Tiwonso, as I said, no cre, or Jumayim, or Brabumu. Jesus walk in righteousness. Yes, Nante watrin him. Jesus walk in forgiveness, or Nante wafachim. Jesus walk in fasting and prayers. Onante wa kwanchere ene mpaibom. Yesu nante munu yehunu se. He walk in compassion and empathy. Onante wa ayamshishie ene timemu. Jesus walk in obedience to God. Onante wa sutiemu. Jesus walk in humility. Onante wa amabrasiemu. Jesus walk in love. Onante wa odum. Enumire inso ya tuaso. Na nia yepese yeshe ne se se nia Yesu nante ye no wonso ubetumi anante sabi se Yesu eba asasi so se nipa na ofa nipa te bia to no ho so na wo beye te se me ne wo de a ene walking like Jesus is possible.
Yes.
Se woni Yesu be nante a na wo be nante se nia Yesu nante ye no ebetumi abem.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Enti anumre no yeshe kwan bi mu Yesu fa so na nte wasase so ne etoso nkron no eye Jesus walk in spirit and in truth on nante e wo honhom. Jesus walk in the spirit on nante wo honhom. So we can Acts chapter 10 verse 38 o si Yesu Kristo fri Nazareth awo nyankopon de wo nkron nkron asra no on nante na wo chin na wo ye ye na wo sa wo wa na wo yare no e yare enti Yesu nante wo honhom enti yenso se ye ne Yesu namde a esese ye ye honhom fo na Kristo fo bebre aye honam fo honam ne mankwa ne ye pe de wo benya ne ma wo de behwa hwa no ho ne ma wo de besiesie ne ho wa ye honam ni near my year, and you are fair and quan, I want a cream. So only yes, Benante dia, and your nante wa humum. Romans chapter 8, verse 13. No, or see, yet the young hunam near Denica, near Tanasi or Hunamfim, see a Tanasi or Hunemu, a yebu, them moms here, the humum no ekum, the Pedbian and the yadia, and near your betanasi. Now, one more cron cron, a jawano, woman or more ye, when young copomba. Nti wo mo a wo ja wo ma wo ho kwan na wo nante honhom odwen honhom adwen osoro adwen no wo mo e na omo nante sania Yesu Kristo enante. Afe Yesu owasa asi sono. He walked in faith. Onante wo jidie mu. Jidi kese. Mubose no. No she yami enkuru. Oh. Eti duba akonchi chemunsi ano osi jidie ni mo a obi ntume nso onyankopon ni na eseni a woba ne nchen no se ojidi se owo na waye woma wo hwehwe na chiri kwan ni nyina nso aketiafo Jesus walk in faith no kwasem ne se obi ntume nante poso wa bra wo ni jidie obi ntume enkofa kwan a obi ntume mfa so wa bra onigidi obi ntume nko obi a wawu enda so na won kan kire won se munyi bo a mode to no so wa bra musie no no na mefre ni pa no ama na bankwem Yesu ni gidie no na emuye du wo gidie kese na saa so na ye ne ayete asase so e no se ye ne Yesu be na ntede a esese ye nya gidie wo gidie ya pa woni da so ya asa. So when Yesu betu mi anante dia ene anumre ye hye wonkun asa hye wudidi edin na bo ho so na nya gidie te se na Yesu nya gidie no na se okuta gidie te se Yesu dia ne dia ene se na Yesu nante ye no wonso betu mi anante sa. Jesus walk in goodness. Yesu onam asase so no se na se na onam ye no onam na wo chi na oyeye oye papa. Nti Yesu wanante wa papa yemu. Nti wonso would bet me Yesu anante. Na bet me na anante dia ye papa. Nti wonna mo a de bia kan wa kuma mu se me pe papa mayo. Me pe papa mayo. Me pe obi na maye ne papa o. Nti ya doye ye papa. Na Yesu oba asase so no oba ye papa. E bia COVID 19 ni obi a one ne te obi a oben wo obi a wonim no. O maame no papa bi ate akura bi ase a ne ho akyere no ye obedi ne da krumpo ayeden ye ne papa wate na Yesu ba asase so no wo mo na ekom de wo no o ma waduane di ochi na wo ye yie enti wo nso sua papa ye ye papa na wo ye papa na kyere se wo ni Jesus ene nam.
Amen.
Jesus walk in respect and honor of his father. Yesu nante ewo ni die ani obuo mu odi ni die ma neja bibia wo ye bia no o recognize neja obo neja din di eja ne dia ma me no eno na meye mia oba no antumi mfiri ne mu nya bibia gisania eja no dia ma no enti wo kasa kire suafo no wo se se mo bo mpa ye mpa monka se. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Yeneja wosro within no ehonte. Enti Yesu na masasi so no, odi ni die ni obuo e de manager. Se yeka se hallowed be thy name. E che se odi ni die ma die bia, eni die se no. Ene dru ba bia, e mrante ni bi mu ayaba, utie radio so, utie kasa bi mu TV so, nsem e free bi no ma no eba. E ka kire mpanifo e ka kire won a wanyini chen won e ka kire aban mu mpanifo a uhu se nidi a ye won eso ate na se ye ne Yesu be na nte de a esese ye di nidi e ma ye maame no ye di nidi e ma ye papa no ye di nidi e ne obuo ma wo man mu mpanifo ye di nidi e ne obuo ma ye asori mu akandifo na se wo ye saa de a na kire se wo ni Yesu ne nam obi a wo mu nipa obi a wo respect nipa obi a won fe nipa bi anya hwe no enye oni Yesu ne nam Yesu odi ni die ani obuo e ma naja ntisi ani Yesu be na ntede a esese ye di obuo ani ni die e ma ye maame e ma ye papa e ma ye mpanifo ani obia wo be ye ni ye yesa ni ye ni Yesu ene nam afa Jesus walk in the will of God one nante e wo nyankopon ne pem onyankopon ne pem jime pe na menyankwa jime pe
na menyankwa
mami fa of God. The will of God is God's plan. The will of God is God's way. The will of God is what God wants you to do. Nyankopon ne pe eye nyame ne hyehye. Wo nyankopon ne pe eye de nyame aka. Nyankopon ne pe no eye de nyame na kwan. The will of God. Enti Yesu bro na akyere no so pa ke dis wo pa ba no. Ne mpa ye a wo boy ne se. Eja enye de me pe ne bom wo pe na enye ho enti Yesu nante wo Nyankopon ne pem ti se Yesu ye betumi ni Yesu anante na wo hwe ye kwan se ye be nante se ne wo nante ya moma ye nante wo onyame ne pem ye nante wo onyame ne pem de onyame pe wo ye ho no se ye ya eno na na e kire se ye ne Yesu enam ibi ne mo de wo mo pe eye ne wo mo pe ibi nimo de wo mo pe ene nante me ana me bo me ba mi wiase me ana manya me sika me ana manya me life enkwa ekuta on this life is not for you is given to you by somebody enti enkwa ne nya wo de a untume nya ne a eye wani so se eye emam nante wo nyankopon ne pem na nante wo sa kwa no so a na oni Jesus ne nam afa Jesus walk in sacrifice ode ne ho ba for de e de man nipa ode ne ho e ya agyede e de man nipa bebre he walk in sacrifice it has not for you man no eti aduo no nchichemu aduasa enum no Acts chapter 20 verse 35 no o say na Yesu ene kaaye o say o ma mu wo nhyira esen ogye enti Yesu no awo ba asase so no wode ne nkwa ebeto ho mai wode ne ho ba afore ye wode ne ho tu otu ne ho tu eto ho e mai enti Yesu a ye di na chi ne ye pese ye nante se ne onante no esese Yesu Yesu afore bo se oni Yesu be nante na woni ma afore bo wo mpa afore bo a ene ne nye Yesu na ne nam woni akwa ba akono a obo ni din a no obi a pe ba bi ni tira akohye no woni ne nam na se oni Yesu nam de a ene ye won so fa ho bo afore na se wan kasa wo ya afore bodie a ene na de wo bia nso e ya afore bodie e ma ewrade roma fo nguma no o se mi tumofo anuanom se monfa mo nipadue nsi wo sa afore e te ase a eye kronkron ne munya me somo a e so onyankopon ani ana se adwene ewom enti se ye ne Yesu nam de a ne ye ya afore bo na look asempa no na asempa no se ne look chiro ye etinsia chichemu aduasa nwotwe no ose momma na wa mamu na susukura pa wa susuo na wa mia so na wa woso no na wa sade foforo aka ho no eno no wode begu mu asen mu za asem we efa temu ho nanso efa oma se wode wo ho ma na wo bo afode e de boa onyame adwuma ene ebi no mu a onyame mane a wahyere no esan ba mbo ho enti mempa ba wo COVID 19 mu se ahokyira benti no ma afore ebiem ene Christopher bebre wo wa ye kwa asore kra collection ye mpese ye beto biem obi ne mu nso kra ye tight e dise ye tua no wo se sa bre nya bra ye de tua tight who told you ahokyira bre mu kokan se ne Paul I come for Thessalonica 4 ene Philip 4 no ɔsɛ wa ho kyerɛ brɛ mu no ha wa ho kyerɛ brɛ mu na ɔyiiɛ ɛde boɔ nyame adwuma enti brɛ yɛ ho akyereɛ na ɛde si yɛbɔ afɔdeɛ yesu ne ho kyerɛ no nanso na ho kyerɛ mu no ɔbɔ afɔdeɛ ɔtu ne ho man enti yɛn nso yɛne yesu bɛnante a moma yɛmfa afɔrebɔ ɛnante wɔ asase yi so jesus walk in trusting god yesu nante asase yi so no ɔde ne werɛ nyinaa hyɛ onyankopɔn mu ɔsɛn dua no so kora mpo a wɔwu no ne last word ɔkaeɛ no baako ne sɛ agya wo nsam na mede me honhom ɛhyɛ sɛ wonyi wɔ bi nni wontraste no a you can never handle your soul to that person wontumi mfa wo kra ɛnhyɛ wɔ bi a wongye ne ni mu enti yesu nante asase yi so no ɔde ne werɛ hyɛɛ nyame mu enti ɔdɔfoɔ a wotie yɛn na wohwɛ yɛn ɔmmɔden sɛ wahokyerɛ berɛ mu no wode wo werɛ bɛhyɛ nyame mu fa wo ho to awurade so na fa woakwan hyɛ awurade nsa na fa wo ho to no so na bible sɛ ɔno na ɔbɛyɛ wo ne wo nyame nni nkɔmmɔ na werɛho ekum sunsum fa wo werɛ hyɛ nyame mu hyɛ nyame mu wate ɛyɛ wo sɛ woyɛ apaaba ebinom de yɛ werɛ ahyɛ adiyifoɔ binom ebinom de yɛ werɛ ahyehyɛ nneɛma bi mu a ɛnkwa nim fa wo werɛ hyɛ awurade mu na fa wo ho to no so na ɔno nyame no ɛna ɔbɛyɛ jesus walk in suffering and pain yesu nante wɔ amanneɛ ɛne yaw mu yesu ɔba asase yi so no ɛnyɛ nneɛma nyinaa na ɛkɔɔ yie saa maa no ɔbrɛ ɔtete ɔfa yɛw mu ɔhunu amane na yɛn ne a yɛdi n'akyi no wɔsese yɛde wei ɛyɛ duamono a na duawuiɛ deɛ ɛsɛ sɛ yɛyɛ ne saa enti kristo som ɛnte sɛ paano mfimfini a saa ɛdii ne ɔfrɛ ne sɛ com beef ɛka ho wokwaa abrabɔ no emu tumi yɛ den ahokyerɛ tumi ba ɛkɔm tumi ba enti sɛ wokɔm aba na wo ho akyere wo a wonante sɛnea yesu nanteeɛ no sɛ ɛduru baabi koraa asuafoɔ no kɔtɔ aduane ba yɛ sɛ yesu dibi wɔ se me mewɔ aduane a medie nanso na wɔni dii na ɛkɔm de no ɛduru baabi a wɔpɛ aduane adi wɔ se monkɔ borɔdoma bi ase na monkɔte aduane no bi mmra yɛkɔɛ na borɔdoma no aduane bi ani so enti yesu ba asase so no ɛkɔm de no ɔhunu awerɛhoɔ asɛm to no a na ɛyɛ ne ya na saa na ɛyɛ ne a yɛde yesu akyi no nso ebi bɛtumi ato yɛn enti yesu nante wɔ ɔyeaw mu wɔnante wɔ amanneɛ mu a yɛn nso yɛbɛfa ɔyeaw ne amanneɛ mu nti sɛ wonam yeaw mu a na kyerɛ sɛ wone yesu na ɛnam sɛ wonam pain suffering mu a kyerɛ sɛ wonante sɛnea jesus ɛnanteeɛ no afei jesus walk in peace yesu nam asase yi so no ne yeaw mu nyinaa no na wɔde asomdwoe na ɛnam ɛsɛ asomdwoe na mɛdi gya mo ɛnyɛ sɛnea ewiase asomdwoe ne ma na mmom agya no asomdwoe no ɛna mɛmɛde ma mo enti yesu nante wɔ asomdwoe mu a ɔpɛ sɛ yɛn nso yɛnante asomdwoe mu bible sɛ romanfoɔ nwoma no dumienu nkyekyɛmu dunwɔtwe no ɔse moafa mu deɛ sɛ ɛbɛtumi a moni nnipa nyinaa ntena wɔ asomdwoe mu nti sɛ yesu nante wɔ asomdwoe mu a ɛsɛ sɛ yɛne yɛn nuanom ntam ba asomdwoeɛ wo ne wo kunu wo ne wo yere wo ne wo mma wo ne wo fiefoɔ ne w'adwuma mu mpanimfoɔ w'asɔre mma nyinaa no wo ne wɔn nante wɔ asomdwoe mu na wo nante wɔ asomdwoe mu a ne kyerɛ sɛ wo ne jesus ne nam hebrifoɔ nwoma no ɛti dumienu nkyekyɛmu dunan hebrews chapter 12 verse 14 no ɔse ɛberɛ a yɛne nyankopɔn nam na yɛnante wɔ kronkronyie mu no yɛn nso yɛntena asomdwoe mu yɛne nnipa nyinaa nso ntena wɔ asomdwoe mu afei ne yɛtwa to a Yeah, can you hear the asem yesi and say Jesus walk in victory. Yesu wanante wo nkunimdie mu. Enti wo nso nkunimdie ya wo dia.
Amen.
Obre ya wo bre, Awurade ma ne yakwada. There is victory ahead of you. Nkunimdie bi adaso wo wani mu a airtime wo. Enti wo nso wo benante wo nkunimdie mu. Wuri ni nkuguo. Nkuguo enya wo portion. Nkuguo enya wo dia. Ni atie biara nsocha ne dia beba. Nanso nkunim ne dia ubedi. Enti Yesu di nkunim na wo bone ani wo wuo so na wo nso ubedi bone ani wo wuo so se ye yare na aka COVID 19 bi mpo na aka wa enkunim die eya wo dia owuo enya wo portion wo sabre mu enti Yesu nante nkunim die mu a wo nso ubenante nkunim die mu enumre walk and conduct yourself as Jesus. God richly bless you. Amen.
Amen.
Mami fa upe na menya kwa Jimmy Bell Mami fa upe Jimmy Bell da otumfo yakopo ase anwumre yi wo na samu a nam ne boni so ne yen ache wo be bia wo bia hu yen ohwe yen na otie yen no anwumre wa kan ko je sem na chira wo na yen yaje yen awurade yesu de de no so no wa ma yen hu se so bi ji yen awurade yesu kristo din de a oni pa bi mu na ni ra na yaje ni di no yesu na yaje ni di no ona kwa ya fa so na nte ne boni bra no ye na de no sa na se me ne won so ese ye ye nta nyume empa ye bo nyina se urade ye jime pe urade me sra o jime pe sa se mbebre suffering ye ntimi ne adwane sacrifice eni ho ye tumi fa bo ne nche nta nyume ba bia wo bia wo ji hu di se wa ye urade ye se de no empa bo nyina se urade me sra o jime pe na me fa wo pe fo akwa kire me akwa nse ma nyame nam se bo ni so ne ya kaka bebre se wo goodness mu never not to whom na yebede me kura na yebede mbosi nyame so na yebede ba na ntse nkrumde fo no ji se rade ji yam perfume nsam anyu me bia wo bia no susu ji hudi na bia na se rade ji me perfume nsam na matimi agina emre te se mu no matimi agina se kristo ni bompa ye bompa ye da wasi otumfo yakopon na anyu me fan wo yesu so di mu asem a wo na mo boni so ni ate akira se yebede na ntu kristo mu ani se na nyam bo bra fan anyu me me pa me de baji already di no me pa na me wo mu ma bra bo dada esu ne se na me ya ma de afa no anyu me ka kire me se ma ji wo yesu di adi nti me ne me hu bie ma ba ba wo nyame di ma ba wo di adi a ma ba wo nyame ba ne di na se me na tu nyame kwa so na ne na na wo bo ni so a kire kire bebe okwan a se na ti radie me sra wo ma me ti me se odi no nyam
So time with the area head.
the prophet David can come be dit to Ashama area church of Pentecost. Yeah, panidi nyamia sem abreye. Hallelujah. Ebia na otia sem no ebi so na ebia. O be mono na ye ye wi. Tene ti bia no nyamia sem aba yenche. Ye bonya mi pa ise. Asema wati be nyirama o. Hallelujah. Afi na me sna good screen so no. Se open Bible, yen bua won Bible ma na o pe counseling. Asembi da akuma so o pe so ni obi nche. Na me see a wo screen so yi. O beti mi afre na ma yibi. O fre a asofo e wo area mu ni asori mpenyofo e wo ho a on be bua o. You have heard the word of God this evening on our time with the area head on our Facebook. And we want to encourage you, if you have any need, if you have any prayer request, you have any need for counseling, you can call any of the numbers on the screen now. Call any of the numbers you are seeing on the screen. They are pastors and men of God, women of God in this area who will attend to your need. The Lord bless you until we come your way again next week. This has been the Church of Pentecost, Ashama area. Presenting to you time with the A-Ride. The Lord bless you. Amen.
Amen.
We now want to invite our dear mama, Margaret, can come to come and pray with us. And then our dear A-Ride will bless us before we leave the studios. Shall we rise on our feet as we invite mommy?
Asam na se yen nante se ne onyame onante ye bompa ye se nyame onkonkon ba boa ye so anje ye pen free ye se ma ye ntumi nye ye mpae bo ne se je pe owura je ye mpe ne atumi anante se ne onyame onante ye anante fe ye ye odia ye mpae bo ne se nwe ye ba ye ho ba ye ho ne masam ye ho ha fe fa enu onyame ne ne die nko ne de ba ma ho ka ye ho o Yesu Kristo dim. Amen.
Amen.
May the good Lord bless you and keep you.
Hallelujah.
May his countenance continue to shine upon your life. May he protect you and deliver you from the evil one. May he continue to help you to walk as Jesus walked on the earth. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.
Amen.
Go, good people of Ghana. Here are some safety measures on prevention of coronavirus. 1. Cover your mouth with tissue when you cough or sneeze. Dispose of tissue into a bin immediately you cough into it and wash your hands with soap and the running water. Avoid shaking hands and use sanitizers as often as you can. Signs and symptoms of coronavirus include fever, cough, sneezing, and difficulty in breathing. Should you experience any of these, or for more inquiries, please contact 0558-439-868. That's 0558-439-868. Or call 0509-497-700. That's 0509-497-700.
Remember to always wash your hands with soap and the running water.
This message is brought to you by the Ministry of Health, the Ghana Health Service, and partners.